Let's go.
Red pussy got to tlhaga kome mvana munya mvana. Oh, now I remember. Ka go pala ba le life. I think go Facebook ne, and then is again in a le life, cuz now I follow Teiza. Teiza with these guys, okay. Na ba le tsayo le studio sessions and what. Ebe go na le motho o commentang a re seano le monyanana wa re nyatsa wena o bua ka kome. And nna ne ke sa utlwa that part. I just, damn, this boy.